igihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanye no kwizera Yesu Kristo gusa.
Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza. Ibiganiro biherutse inyuma twarabonye ukuntu Imana yadukunze ikaturema, ariko kandi mu nyuma yo kuturemwa umuntu yahisemo gugenda kure y'Imana, ariko Imana ntiyamutaye, yaciye iza kumurondera biciye mu kimazi kidasanzwe cyatanzwe rimwe gusa mu mwana w'Imana Yesu Kristo. Bagenzi, twarabonye neza yuko hariho inzira zibiri, inzira igereranywa na Kayini, abantu bashaka gukurikira uko Imana, bashaka gusenga Imana uko bigombeye, hagaca haba n'iyindi nzira igereranywa na Abeli, y'abantu bavuga ngo Mana kuvuze uku nange niko nkora, maze bagahitamo gukora uko ijambo ry'Imana ryavuze badahinduye na gatoya. Akanovera kadasanzwe Imana yaremanye isi kagiye kononekara uko buke nuko bwije. Mu kiganiro rero duherutse kubona, twarabonye ukuntu Yesu Kristo yaje hano ku isi kugira ngo agarukane ka kanovera nyene ka kandi Imana yari yipfuza, biciye mu kimazi cya Yesu Kristo. Turasubizwa itoto maze tukongera tukaba abana b'Imana kurusha mbere mu gihe cya kera. Yesu Kristo kugira ngo bino abishike ko yaciye avuga ngo muri njewe ndahashize ishengero rishasha, mu isezerano rishasha, maze acahinduka ibuye rigumya ifuruka. Natwe uyu munsi turi bamwe mu bagize amabuye yagiye yubakwa kuri urwo rushengero rufise fondasiyo idasanzwe kuri Kristo izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Twarabonye rero yuko ishengero ry'ukuri, ishengero atari ishengero ry'ikinyoma, nta handi ryubatswe ku rutare niwe Yesu Kristo. Ibi bishaka kuvuga iki? Utizeye Yesu ubwa mbere, niba ishengero urimwo ritizeye Yesu, twarabonye yuko iryo shengero ntago rishobora kuba ari ishengero ry'ikinyoma, kubera yuko ishengero ry'ukuri twarabonye yuko ryubatswe kuri Yesu izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Uyu munsi naho tugiye kuraba ikindi kiringo cyaciye gikurikira rino shengero ryaciye ricamwo izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yamara imbere yuko dutangura ikiganiro cy'uyu munsi, bagenzi mu nkundire tubanze twishire mu bako y'Imana mu gusenga. Mwami, shimwa cyane kubw'urukundo rwawe, heza gigwa kubera yuko ukunda ikiremwa muntu ku rugero rw'akataraboneka. Kubw'urukundo rwawe nicyo gituma uduha iri jambo rya buri minsi yose twama twahawe. Wipfuza yuko tuba nk'uko ugomba, wipfuza yuko tugendera mu nzira y'ukuri. Mwami, dutahuze twereke inzira y'ukuri, maze tumaze kumenya inzira y'ukuri abariyo twama ducamwo gushika, tumaze gushika twese mu gihugu cyawe cy'ibwiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bagenzi, uyu munsi udasanzwe nk'uko nari mpejeje kubivuga, tugiye kurabira hamwe ikindi kiringo cyaciye gikurikira mu gihe Yesu yari ahejeje igikorwa cyiwe cya hano ku isi cyo gushinga ishengero. Twarabibonye hariya mu Banyefesi igice cya kabiri, harabyerekana neza ukuntu bimeze. Havuga yuko Yesu Kristo yahindutse ibuye rigumya ifuruka, ni kuvuga ngo niwe rutare twese twubatse ko, maze intumwa 12 zaciye ziba ayandi mabuye yitangurira, ni kuvuga ngo yubatswe ku rutare ariwe Yesu, maze ayo mabuye yagiye yubakwa gushikana n'ubu na twebwe abantu bari mu ishengero ry'ukuri twubatse turi amabuye, turi urunani rw'amabuye twubatswe ku mubiri umwe. Umubiri umwe nawe udasanzwe ni Yesu Kristo izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yesu Kristo amaze kugenda mu ijuru, amaze gutandukana n'abigishwa biwe hariya mu bya kozwe n'intumwa igice cya mbere harabyerekana yaciye agenda mu ijuru ariko abasigira isezerano ridasanzwe nk'uko turibona muri Matayo igice cya 28 uhereye ku murongo wa 19 yababwiye ngo nimugende rero mwigishe amahanga yose mubabwire inkuru nziza yuko bategereza kuza ku rutare ku isoko y'amazi y'ubugingo aba baciye bagenda rero kuvuga ubutumwa baciye batangura igikorwa kidasanzwe kugira ngo baguke maze bakore umurimo wa nyuma Yesu yifuza yuko bakora iri mu gihe bariko barabikora Yesu yari yabigeje neza yuko atagiye kure yabo ahubwo azokwamana nabo mugenzi nagira nakubyire na n'uyu munsi Yesu Kristo aricari kumwe natwe kuko yavuze ngo gushitsa kumuhero kuyise Yesu ategereza kugumana n'abantu bose bamwizeye ategereza kugumana n'abantu bose turi kugikorwa ciwe gushika igihe Yesu Kristo azobaje ubwa kabiri Yesu ategereza kwama kwishengero ry'ukuri mugenzi ishengero ry'ukuri riyobowe na Yesu Yesu ari imbere yaryo naryo rirakurikira mugenzi menya ishengero ry'ukuri inzira y'ukuri hama nawe wifatanye naryo mu rugendo turimo rudasanzwe rwerekeza mu gihugu cy'ibyiza izina ry'Imana rihabwe icubahiro maze Yesu amaze kubibona ibyo yiyereka Yohana hariya Yohana murabizi yuko bamaze kumuterera mu ngunguru y'amavuta ashushe agasha maze akava yakomeye barabuze uko bamugira maze babaze kubura uko bamugira baravuga ngo yureka tugende kumuterera hariya mwizinga gipatimo maze azopfirayo bagenzi nagira ndababwire yuko iri zinga gipatimo ryari zinga ribi cyane ku buryo ta kantu na kame ko guhekenya kari gushobora guhaba hari ahantu hagizwe n'amabuye gusa hari ahantu ubuzima bwaho budashoboka naho batokuyica naho batokugirira nabi irungu gusa no kubura ibyujya byari bihagije kugira ngo uce wipfisha hakiri kare baravuga ngo uyu mugabo ko byanse yuko apfa nimureke tugende kumutariya hamazo kwira kumabuye apfe nabi yicwa n'inzara n'ibindi bari bumvanye nari cyo gihano bari bakwiriye kumuha ariko mugenzi nagira nakubwire yuko hariho igihe Imana ireka ngo ibintu bigushikire ifise intumbero ya intumbero ishaka kugushikana ko Yohana bari biyumvira yuko bamuhanye yamara bari bamurungitse kubonana na Yesu Yesu araza mu gihe Yohana yarari mwino zinga patimo aramubwira ngo ewe Yohana hari ibintu bikomeye ukwiye kwandika ibi nabyo nibi ibi ngo wandikire umumarayika w'ishengero iri nini Yesu afata Yohana amubwira amashengero indwi aya mashengero indwi yari amazina y'ibisagara birindwi byo muri Aziya ntonya byahera kuri Efeso bigashikana kuri Laodikiya Efeso cyari gisagara gitangura hagakurikira za Simunamwe na za Perugamo n'ahandi gushika muri Laodikiya byari bisagara bitonze ku murongo Efeso cyari gisagara cyari hejuru nako cyari ku ntango hafi y'uruzi ku masanganzira abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye baje muri Aziya ntonya cyaba ari cyo gisagara batangura gushikamo hari ahantu hagwiriye muva inyinshi y'abantu hari ahantu ubudandaji bwari bugwiriye cyane ama business atandukanye byari byoroshye cyane ni kuvuga ngo hari hariho ubukerebutsi bwo gukora cyane Yesu aravuga ngo kubera yuko mwebwe intumwa muri kugikorwa kidasanzwe muri ko murakora cyane Yesu ahitamo kwitwa ishengero ry'intumwa arigereranya nka Efeso muri rusangi kubera ryari ishengero ry'abakozi bakora badasanzwe iri shengero ryatanguye mu gihe cy'umwaka wa 34 Yesu agenda mu ijuru riza kurangira mu mwaka w'ijana Yesu Kristo yaramaze kugenda mu ijuru irishengero hamwe na yandi mashengero yose nkuko namaze kubivuga Yesu nti ariko avuga amashengero yo mwakino gihe kino turiko turavuga cha kera yamara yafashe bino bisagara nkuko bitondekesheje ku murongo abarira Yohana ukuntu amashengero azotondekeshwa gushika Yesu Kristo agarutse ni kuvuga ngo cyari igihe ciwe cha Yohana akyagiranije no mu gihe cy'Efeso aravuga ngo hazoza ikindi gihe kigeranye na Simuruna hazoza ikindi gihe kigeranye na Perugamo Philadelphia hamwe n'ayandi gushika n'igihe kizoza cha Laodikia bagenzi ibi bihe byose tugiye kuzobiraba mwa kino kiganiro kugira ngo turabe ibihe ishengero ryaciyemo maze tuzorangiriza kuraba ibihe ishengero uyu munsi ririmo maze tuvuge ngo iri shengero niri hama nawe cyuhamagarirwa kurijamo ariko uyu munsi mugenzi ndipfuza kumenya ikintu kiranga ishengero ry'ukuri ntabwo ushobora kumenya ishengero ry'ukuri utaramenya ikiriranga iri shengero rya Efeso ryo mwa kino gihe cya Efeso dutegereza kugiga n'ubwenge tukaritahura kubera yuko nibo bantu ba mbere batwereka akarorero k'ukuri kwiza kubera yuko ryari rigizwe n'intumwa za zindi ziboneye na Yesu mbona nkubone ryari ririmo Yohana wa wundi Yesu yakunda yama ku birenge bya Yesu hari harimo Petero wa wundi yamabaza ibibazo byose bishoboka Yesu harimo ba Toma bemera uko barinze kuyumvira harimo ba Filipo harimo nabandi benshi harimo abagore babonye ibitangaza Yesu akora hariho kandi abantu bihanye bavuye mu bafarisayo bari barabonye ibikorwa bidasanzwe bya Yesu harimo kandi na Paulo wa wundi yagenda guhiga ubwoko bw'Imana maze akibo nanira na Yesu imbona nkubone Yesu akamubwira ati njewe Kristo uri kurahiga ryari shengero rikomeye cyane uyu munsi bagenzi dukwiye kurabira aka karorero tukavuga ngo ibintu byaranze rino shengero ry'ukuri ibi nibyo bitegereza no kuranga n'ishengero ryo mwa kino gihe cyacu kubw'ibyo niba hashobora kuba hari ishengero ribyemera rikurikiza indinganizo nk'iyo mu isezerano ryo mwa kino gihe cy'igihe cya Efeso nange cyampamagarirwa guca ndarijamo bagenzi hariho ikintu dakwiye kwirengagiza mu gihe tuba turiho turi inyigisho mweniye dukwiye kumenya yuko hariho Imana imwe n'ukwizera kumwe hari ishengero rimwe ry'ukuri rimeze nka Abeli rivuga ngo Imana ivuze ngo dutange ikimazi kiva amaraso maze ugacuhitamo akaba ari icyo nyine ugenda gutanga ishengero rifata rifise ukwizera hatu batiko turavuga doctrine inyigisho y'ukuri ihimiriza abantu gukurikiza uko ijambo ry'Imana ryavuze Bibiliya badaciye kubiri na gatonya canke ngo bahakane kandi aricyo Imana ibigomba ko duvise icivuga kivuge ngo niba byanditswe muri Bibiliya ni byanje n'umuryango wanje n'abazonkomoka ko bose mbere n'ibyo biremwa byose yamara iyindi nyigisho yose yozanwa n'umuntu idashigikiwe na Bibiliya iyo ntago ari yanje ntago indaba kubera yuko njewe ndi kiremwa caremwe n'Imana bagenzi burya iyo waremwe n'Imana abahinga bose mu gukora ibintu nk'akarorero nk'umuntu akora ajya amapire yo gushyira mu iradiyo aravuga ngo aya mapire azokora igikorwa kirunaka kandi ntago arekuriye kuzoja mu mazi n'ibindi ayaha umuntu wo ku isi umuhinga wo ku isi haba ukora telefone haba ukora ikindi kintu runaka bose iyo bakoze ikintu baca bagiha urutonde gikwiye kugenderako basohora n'agatabu iyo bakoze telefone cyangwa ikindi kintu barashyira ko romarke y'ukuntu icyo kintu kizokoreshwa kubw'ibyo na twebwe turi biremwa by'Imana bidasanzwe Imana niyo yaturemye kubw'ibyo niyifise uruhusha go kuduha ukuntu dukwiye kugenda mugenzi mu gihe utaba uri kuragenda nkuko ijambo ry'Imana ritubwira iki gihe uburi kuramera nka wa muntu agura telefone akagenda guzara yibika hehe mazi mugenze nta handi uri kurerekeza atari muri gihonomo nico gituma bisaba yuko tugenda mu nzira y'ukuri inzira Imana twifuriza iyo wowe ni jambo ryayo kandi Yesu nk'umwungeri mukuru nk'umuyobozi wacu nk'umurongozi wacu ari imbere yacu kandi natwe tukamuhanga amaso tukamukurikira izina ry'Imana rihabwa icyubahiro Efeso rero bagenzi bara abantu bari bafise ibintu bibaranga uyu munsi bisaba turabe hariya mu byahishe Yohana igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere Yohana yandikiwe amajambo agira ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso bagenzi umumarayika muri Bibiliya bisobanura intumwa y'Imana umuntu Imana yashize ahantu runaka kugira ngo ayivugire ahinduke igikoresho cayo ikindi nacyo abe umurongozi w'abantu runaka ababwire icyo bakwiriye gukora nk'uko Imana iba yabimugeze Yesu aravuga ngo wandikire rero uyu mumarayika w'ishengero rya Efeso nk'uko ndi bukubwire wandikire n'abandi bamarayika bayandi mashengero aravuga ngo umuntu uri ko agenda hagati y'ibiterekwa kw'amatara abigenzura ari ibyiwe aravuga ngo bagenzi iyo bavuze inyenyeri ni umumarayika intumwa y'Imana umuntu Imana yahaye umuco kugira ngo awuhereze no kubandi ni kuvuga ngo twebwe abagabura b'ubutumwa bwiza turi intumwa z'Imana ariko kandi ntidutegereza kuvuga ibyo twigeneye ariko dukwiye kuvuga no gutanga umuco uva ku Mana tudaciye ku ruhande mu gihe bagenzi woronka uwundi muntu mwigisha wawe canke uwundi ariko arakubwira ubutumwa ntakubwire ibi ndiko nakubwira bijaye byemewe na Bibiliya azoba afise uwundi yamutumye ntago azoba ari intumwa y'Imana idasanzwe ariko uyu munsi mugenzi ndakubwira ngo Yesu aravuga ngo umuntu afise ibiterekwa kw'amatara mu biganza byiwe ni kuvuga ngo afise amashengero ndwi mu biganza byiwe ni kuvuga ngo umuntu ariwe murongozi wa mbere akomeye yashizeho ishengero kandi ari wariyoboye aravuga ngo dazi ibikorwa byawe Efeso barayishima kubera hari harimo abagabo n'abagore badasanzwe abagore buzuye mpemu yera abagabo buzuye mpemu yera abasore buzuye mpemu yera yewe bakora bagakora bazi uwo bariko barakorera bazi Yesu Kristo bariko barakorera arababwira ngo ndazi ibikorwa byanyu ndazi ndanabashimira kubera yuko muri abantu badasanzwe muri ya miritsi nyigisho y'ikinyoma aho yova iri hose bagenzi mbega mwiyumvira yuko inyigisho y'ikinyoma bari biyamiriza ari yahe yari iyo abantu bigira abavugishwa n'Imana ataribo Yesu Kristo igihe yari ari kumwe n'intumwa hano ku isi ariya muri Mateyo igice cya 24 haba ku murongo wa 4 gushika 5 cyanke ku murongo wa 24 Yesu arababwira ati mwirinde abavugishwa n'Imana abigira Kristo ataribo kubera yuko mu gihe cy'iherezo nicyo gihe cyacu iki gihe bahazokwaduka bigira abavugishwa n'Imana bazokanyisha abantu utumenyetso n'udutangaza bababwira ati yewe nimuze n'ibimuga birakira impumyi zirahumuka hamwe n'abandi babakangisha ibi yewe abashonje turabagaburira bakoreshe ibitangaza byinshi ariko bazobakorera ibitangaza byose bishoboka nk'ibyo Yesu Kristo yari yarakoreye hano ku isi. Yamara ikizobananira ni ikintu kidasanzwe Yesu Kristo yari yavuze. Yari yavuze ngo naje ku isi ndi umuco kugira ngo abanyizera bose ntibazobagume mu mwiza. Aba bantu bakomeza kugumiza abantu mu mwiza babahenda ngo ego n'udusenga ari kugume winuwe n'inzoga, ego n'udusenga ari kugume wiri umusambanyi, ego ngw'inusenga ariko ntibige bakubuza kureka icaha cawe. Oya, abo sibo, kubera yuko aba bose nibo bagereranywa n'ababandi bano mwari mu rushengero rwa Efeso bariko barahiga hariya muri Matayo igice cya 10 nako muri Matayo igice 7 uhereye ku murongo wa 15 tubona Yesu inyigisho atanga. Aravuga ngo byanka byakunda hariho abantu bagenzi. Yesu aravuga ngo hariho abantu bazomaramara igihe Yesu Kristo azobaje. Kubera iki? Kubera yuko bagenda mu rusengero bagatamba, yewe bagatarika bakiterera hejuru, maze bamara kubona umuntu yiterera hejuru cyane bakavuga ngo urya muntu niwe yuzuye mpemu yera. Bagenzi, hari umuntu abazi kuvuga cyane, yewe yamara kuvuga cyane ukavuga ngo uyu muntu nta muntu wundi yoshobora kuvuga nka uyu muntu yuzuye mpemu yera. Bagenzi, mwa kino gihe cy'iwacu cyo mu gihe cy'imperuka, uburyo intumwa zakozemo ibintu ntago ari ibwo natwebwe dukoramo ibintu. Kubera yuko bagenzi turi mu gihe cy'imperuka, igihe cy'abantu bigira abakristo ataribo bagwiriye. Kimwe mu bintu byaranze ishengero rya Efeso kwari ukugwanya abantu bigira abakristo ataribo, abantu bigira ngo batumwe na Yesu Kristo ataribo, buzuye inkomezi z'abadayimoni zo gukiza ingwara, zo kuha abantu ubuzi, zo gusengera abantu baronke amabourse, zo kuvuga ibimenyamenya n'ibitangaza bakakubwira ubuzima bwawe guhera ukivuka, bakakubwira ati uyu munsi wari kugongwa n'imodoka, ego wasohoka wagenda bakaca bakwereka ikimenyetso kizaguhaba maze imodoka ikazi gacifungira impande yawe ukavuga ngo ego bya bindi pasitoro yari yambariye nibyo mbampfuye yatansengera. Yewe yewe, ubuhendanyi bwinshi burahaba. Ariko nagira ndakubwire niba abo bose bo gukorera ibyo ego ni byiza, nibyo bagusengeye wakize, nibyo waronse bourse, nibyo waronse umugabo, yamara ibyo byose ntacyo bimaze udafise Yesu, utarahe bicaha cawe, utiteguriye kuzotaha mu bwami bw'Imana mwinjuru, ntacyo byo babimaze. Yewe, ntacyo byo babimaze. Rero kubera yuko mwari no shengiro gikuri byo muri Efeso bari babizi, baragwanya inyigisho ku rugero rudasanzwe. Mbere hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 Pawulo arihaniza Abanyefeso yuko bakwiye kugaba, yewe ntihigere haza inyigisho y'ikinyoma nk'iyi yo kwigisha abantu ibitangaza gusa. Umuntu akazogenda agasigura akavuga ukuntu impene n'intama byagwanye biheje kugwana, yewe biragwana bigakomera, hama impene igira amahirwe itsinda intama. Mugenzi rero ndakubwire yuko iyi mpene yatsinze yagiriwe amahirwe ikatsinda intama, nawe Yesu yitegure kugira neza. Umuntu akabasigurira ibyo, yewe mugataha mufize ibyizigiro yuko Imana igiye kubagirira neza. Yamara ngo Imana igiye kubagirira neza, yamara mwebwe atacyo mukeneye kugira. Mu nzira turimo yerekeza mu bwami bw'Imana, Imana irafise iki tugomba ko, iragomba kigoro kacu ko guheba ibibi. Ntago Imana igendereye yuko duhabwa amahoro n'umutekano no gukundwa n'isi. Bagenzi, nagira nakubwire yuko niba isi igukunze ibikunze cyayo, isi izoguha ikintu cyose wifuza mu buzima mu gihe woba uri uwayo, mu gihe yoba yabonye yuko icyo kintu iri bugigukorere hama ube uwayo. Yamara niwahitamo guheba icaha ukavuga ngo njyewe ngira nkurikire Yesu Kristo aho ajya hose, isi itegereza kukwanka kubera yuko yahereye kwanka uwo ugiye gukurikira. Uhitamo bibiri mugenzi uyu munsi, mbega urahitamo gukurikira Yesu kumugira nyambere mu byawe byose canke urahitamwo kwikurikira isi uronke amahirwe. Ndabisubiramwe yavuze ngo naje mwisi ndi umuco kugira ngo abanyizera bose bazibagume mu myiza. Mu kurangiza kino gice cha kabiri uhereye ku murongo wa mbere maze ushise ku murongo w'indi uhavuga ngo ubunesha azohabwa amahirwe adasanzwe yo kujya ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana yo mu ijuru. Mugenzi, uyu munsi niba wemera kubaho mu buzima bubi, wemeye kwankwa n'isi urunuka ukagira iby'ubuze mu gihe abandi bobo bafitiye umunezero wa hano ku isi, ukemera gukurikira Yesu no gufatanya nawe mu mubabaro n'agahinda kwankwa n'isi, mugenzi uzoba uri mu nzira y'ukuri werekeje Yesu ahari ugana Yesu ahari. Yesu nawe afise ikintu kidasanzwe yaguteguriye ngira ngo umenye. Yavuze ngo abamwizera bakanesha bino bazohabwa amahirwe yo kujya ku giti kiri mu iparadizo y'Imana cy'ubugingo, maze duhabwe ubugingo budashira duhore twibereyeho mu munezero no mu mutekano, atagupfa, atakurira, atakuganya, ataguhomba, atabindi icyo gihe bizaba byabaye byiza. Mugenzi, ndakwipfurije mugenzi kuba muraha. Icu hamagarwa ni kwizera Yesu Kristo. Nagira ndakubwira yuko vuba bidatinze Yesu Kristo agiye kuza, kandi agiye kuza gushiraho isi shasha hamwe n'ibintu bishasha. Ibi kugira ngo abishike ko nuko azobanza kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe. Yamara bagorotse bagenzi bazohaga igihugu gihore ari icyabo ibihe bidashira, niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirirwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Izere Yesu bicitwe umunsi, mugenzi nakire ijambo ry'Imana. Mugenzi, mu gihe wumvirize ijambo nk'iri ridasanzwe, birakwiye yuko ukora partage kugira ngo urishikane ku bandi, kandi birakwiye yuko ukora abone cyangwa subscribe kugira ngo bize bikorohere kuronka n'ubundi butumwa mu kiganiro gikurikira. Yesu akugirire neza kandi aguha umugisha umuhezagiro uva mu ijuru n'amahirwe yo kuzoshika mu gihugu cy'ibyiza bibi byawe. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.